Wait, faster, faster.
Are you under?
Yeah. Onyonyi. Unakopi kutoka kwa simu?
Hapana, labda nasikiza patanisho.
Onyonyi.